Asante sana. Msichana wako ako wapi?
Hey, my name is in campus.
Campus?
Yes, campus. Yaani university.
Oh. Kijana wangu pia ako hapo. Wako anaendelea aje?
Hey, my name is respectful.
Hivyo ndo vile hapo.